hatutaiacha milele na milele. Tena ni mama yangu, ndege ya Kenya daima na milele. Ya kipenzi chetu, hatutaiacha milele.
Oh, wow. Tuwapigie makofi, tafadhali. Tuwapigie makofi. Asante sana, asante sana. Yule mtu wetu wa WEF, tafadhali, kindly come and... Asante, karibu sana mtu wetu.